Indumezulu kuphela kuphela kufunye kolombuso njengamanje babukeli be Select Africa TV emakhaya.
Sawubona sikumukele ku Select Africa TV.
Sawubona.
Select Africa TV.
Wey. Oh, kid news. With Select Africa TV and we are subscribed by our coach who cares us for and you're going to cut in this one. Yeah,
I'm trying to pull back away. I'm going to get a little bit of a video.
Bingelele babukeli beSelect Africa TV igama lami ngikwazi kwakhe ngothobisana ngakamthemba fethu njengoba benazi ukuthi izinto zihamba kanjani namhlanje ngikhona ke la kwaXimba ngiphethe insizwa wabafethu Mashesha yenza imangaliso ke yenza izinto ezinzima kabi bafowethu namhlanje sihlangene la izosho ukuthi size ngani bhuti wami sikubingelele sikwamukele kuSelect Africa TV
yabingelela mfethu kubabukeli bonke kuSelect TV ngokukhethekile ngibuke ngilibingelele kubaphathi bohlelo nomcimbi niyaphila bafowethu
siyaphila bhuti wami kwenzakalani la wahlanganisa abantu konakala mfowethu sibona imoto igcwele ngaphandle abantu bagcwele umuzi kwenzakalani namhlanje
mfowethu ngumuntu wabantu kuyangijabulisa nokubona abantu begcwele umuzi kangaka ngoba bengibulala inkomo la ngikubha umcimbi omkhulu ebengikwenzela okhokho kanye nabazali kokhokho bami bengibonga iRapid Cruiser le ngoba sengine nogologo ophekwe ngaphansi kwecompany yami so kwakuyinto ekade yayisifisa ukuthi igcine iphumelelile ibiloki trya ingalungi so ngokuthi igcine isilungile la ngikholelwa khona isemsamo ukuthi fanele ngibonge khona uma izinto zami seziqondile so kahle kahle kunenkomo ebikhona enkomeni ebengibulele ebengibonga kokhokho ukuthi nali ibhodlela esetholakala zonke indawo iRapid Cruiser nakuba ababukeli beSelect TV ngicela bangixhase balithenge ibhodlela lami litholakala eShoprite nase tops spa
akugcinike lapho babukeli beSelect Africa TV kukhona okunye okwenzile kwenzela abazali mxhaseni bafowethu iRapid Cruiser iVolga bafowethu mxhaseni bhuti wami kukhona okunye mfowethu obezela abazali
kukhona mfowethu okunye ebengikwenzela abazali bengihlabise umama inkomo umama ongizalayo ngoba usaphila ngibonga nje kuyena ukungikhulisa ngize ngifike kuleli zinga ngikulona abanye abalithola ngithuba lokuthi umzali amkhulisa abanye sike sizwa sekuthiwa hayi ubani utho ingane itholakale ilahlwe emgqumeni ekungenxa yabazali bayo wayishiya kanjalo so mina uma wakwazi ukwehle nyuka nami noma ngangikhathaza ngingane phela ngoba ingane emayikhulu iyahlupa kodwa wakwazi ukungibekezelela kuze kufike lesikhathi futhi ngikholela ukuthi uyena uNkulunkulu wami oqala wasemhlabeni okhona so ke ngiyakhuthaza nakwabanye abafowethu intshayeni esiphilayo ukuthi uma usanomzali ephila umbonge njengoba abanye bathandaze emathuneni abangesenalo ithuba lokubonga kubazali babo lento ke iya namandla akho ungabuki wena uMashesha ethi uhlaba inkomo nawe usufuna inkomo ngisho inkuku nawe ungayibamba ngokungangamandla akho ngisho ukuphatha amaswidi esitolo ukuthi mama ngiyabonga nje nako amaswidi engifike nawo ngimpanqe nobaba ke ngoba nobaba usaphila naye ngaphinde ngamhlabisa ngenkomo yakhe naye ubaba kusayinto efanayo ukuthi ngikubona ngoba phela umama wengayedwa wenaye ubaba so ngibonga lokho nje kubona ukuthi cha ngifuna ukubabonga ngisabesaphila ukuthi no ngiyabathanda nansi inyama abayidle nabo bazibonkele ngendlela yabo besaphila hayi ngenziwa bethi
mfowethu siyabonga kakhulu sisaqhubeka umcimbi usaqhubeka sizobalanda abazali nabo bezela ku Select Africa TV sizwe uvo lwabo uhambo lwabo bethola wena sizazobathi sibonge bhuti wami sibonge kakhulu yonke into oyenzile siyabona abantu bakusingathile ama celebrator khona kusazoba mnandi awusho lesilogan sakho
hayi ngibonga kakhulu nje kubantu bonke abakhona ngaphansi kwegceke ngisaloke ngishilo nje ngithi shona umhlaba ngikwenzeleni shona umhlaba ngikwenzeleni utsotsi uyophumla kufile
kunjani
abusha Rapid Cruiser
thank you siyabonga bhuti wami thank you siyabonga kube Select Africa TV sengiphethe abazali balensizwa yibona abazali laba benze sala ngoba kube babengekho ngaba sikho la namhlanje kwaXimba ngaseMaritzburg mama asikubingelele sikwamukele naba ababukeli uhambo lwakho nomntana wakho namhlanje sila ngenxa yakhe ba mama konakele namhlanje
ngikelela masakazi kuma kaMashesha mina uMashesha lona sisuka kude naye ngihlupheka kakhulu nginaye nginemhuzu ngimkhulela ngisuka kude kakhulu futhi into ayenzile umfana wami lo kuthi uMashesha wenze into engingakaze ngiyibone batabami ngoba into ayenzele thina namhlanje na nobaba usenzele isimanga uhlabele mina imbuzi wathi ngifaka isiphandla waphinda futhi wathi ungihlabele inkomo na inyongo wathi uyangifaka kuyibhangela la wathi ngibonga ukuthi ma awuzange wena uye kongilahla noma ungibeke ongifake epapulini wathi sengikubonile ukukhulisa ingane futhi ukuthi kunzima kanjani wathi ngifisa ukukubonga ukuthi ungikhulisile futhi ma ngiyakuthanda ngathi nami mntanami ngiyakuthanda ingoba ngakukhulisa nje ngiyakuthanda uMashesha la ekhaya muhle kakhulu uyabona mntanami la ekhaya siphila ngaye ngakhe phezulu kwangakhe indlu enkulu kabi eight room ayakhile wathi ngiyakwakhela nje ma waqala lapho uthando Ela qalile akhala elathi ephume ekhaya wabuya esithengele ukudla uthe futhi sakhe yedwa la uMashesha waphinda futhi wasithengele ukudla ekugcwalisa ivene ehambe ukuchitha ekhaya uhlalele lonto ngiyamthanda kakhulu batabami umntanami uyangisiza kakhulu ngiyabonga nje kakhulu ngiyabonga ngiyabonga basakaze futhi nani ngiyanibonga
mama uthini nje uma usubona kugcwele kanje la egcekeni kukhona nabantu ohleza ubabuka ku TV namhlanje bala ithini nje injabulo kwena usuyibala lile but ithini ma
uyabona mntanami ungizwa ngithi mina bekufanele ngize nesidwaba sami la ngiqhamuke nje ngibi lento ngiyiyona ngoba la ekhaya abasakazi sibabuka ku TV kodwa mina ngenhlanhla yami basegcikeni lami uNkulunkulu nje mina ungithandile futhi ngazo zonke izinto ngangazi mina konyathela umsakazi egcikeni lami abantu abakhulu kangaka sibabuka ku TV oyuza uphuza ukulala uthi hayibo kuzongena ubani asilale pha asihlaleni sibalindeni noma singalala ngasikhathi sini kodwa mina ngenhlanhla enkulu banyathelile kwami ngezinyawo sengiyanazi batabami kakhulu senginazi njengeengane zami nani futhi nikhule ngokuthi nani niyathelile la ekhaya nazosenzisa zonke lezi zinto esiyiyo namhlanje nisikhuphulile nani basakazi manifike la ekhaya ngoba mani siningekho nina nathi asilutho la ekhaya kodwa nisikhuphulile nasemphakathini kaMashesha ngena basakazi kungena insizwa manje ngizibona esigqoka ingubo ezimhlophe eqwanga odokotela kodwa manje phakathi kwasekhaya kumnandi kakhulu ngendlela eyisibangaliso ngithi ngiyababonga nalabo odokotela abangenayo phakathi kwasekhaya ngoba odokotela bambethe kahle baklini ngeke usho ukuthi abantu abashaya iginga amabhinca bahle kukuhle nje la ekhaya namhlanje kusindongobetho basakazi ngiyanithanda mina
ithini imfihlo yakho sithandwa sami kwaphumelela kanje la kokhabazela ithini imfihlo yakho awuhlebele abanye omama
Okay. Into mina imfihlo yami ela ekhaya ukuthi umfana omncane uke wasihlupha la ekhaya wala kwena ukukhula komfana ke ayifayifayide simkhuza uzoboshwa simthethise nathi sifuna ukuthi phela ngelinye ilanga khona ezoba right ebusuku uthuba wala ekhaya makushaw 5 wonke umuntu wala ekhaya kangeni la ekhaya umfana intombazana umfazi abahlalela labantu Lempela izingane zami lokho zakwenza zahlala la zangaphuma zangenza lutho sanaloso siyalo nje sisegcina sathi maningezwe sathenga iswebhu zambili iswebhu nje sibaqondise hey sibaqondise kwesababa yesami mawungazange ushaye leso sikhathi u5 usekhaya ziyakhala kuwena ngoba sizokushaya ethi meza kumina engasho ukuthi mebuka mina ngizomthethelela ngimshaye ngimphendisekise noyisemphindisele sinikezana yena bona sinikeza siphane yena ozothi ngixoleleni sithi sokuxolela ke uzoqonda ethi ngizoqonda
ziyakhala mama wami siyabonga siyayibona inkuliso yakho ukhulise kahle siyabonga kakhulu sithando sami thank you very much khabazela ziyakhala Hey madodoti insizwa insizwa awu madodoti yacisha lensizwa baba saze sajabula namhlanje sila kwakho ingane yenze imangaliso kuthini baba kwena
kumnandi kakhulu ngaphakathi kumina nje kuhle nje ngiphelele nokuthi ngizothini ngento eyenzekayo la ekhaya ingaqali le ekhaya nje umfana nje lo sesaphenduka sayingane sewubaba uyena umzali ngokho isimuzi nje makuyothengelwa ingane uyasithengela sigqoke
baba uMashesha wenza imangaliso kugcwele namhlanje wanihlabela inkomo kube njani emanizwa lento baba ngoba ngicabanga ukuthi ebeyifihlile uthe mayiseyenza kube njani baba umuzwa
sivele sashokheka sangazozuthini kodwa phela isiZulu sithi bonga
yes
ma wenzelwa into enhle bonga kodwa nje seshokekile namanje na nje ungazi uda kumina
awuzizwa
angizizwa nje noma mina noma kumina kodwa phela mina
wena khabazela uzela insizwa ziyaphumelela uthini umuzwa wakho baba
umuzwa wami nje umnandi umnandi ngiyabafisela nabanye ontanga yabo komakhelwane nasemndenini abakhula na abakhule naye engathi bangabukela umuntu nanga ngelinyila ngamethola amandla ayifise lento
yes yes
ngoba into enhle phela mayenziwa umunye umuntu uyayikopela ma iyinhle ufisa ukuyenza nawe ngelinyila ngifisela ontanga yabo ukuthi ngathi nabo bangawathola amandla babajabulisa abazali babo ngoba ukujabulisa umzali esaphila nje kuyinto enhle kakhulu leyo ngoba uma umjabulisa phela engasekho awunayi show noma leyo into umjabulise ngayo uyibonile ngempela kodwa ngenkolelo zethu ke thina maZulu Sazi ukuthi ke uyitholile leyo nto ngoba ngiyenzile uyibonile. Kodwa kufani nomuntu ezosiphendulela yena.
Yes, yes.
Azosiphendulela yena nje athi kuukuthi. Athi nje nje wathi ngisho mina ukuthi kulenkomo akube ukuthi. Ngobe yami phela. Kulenkomo ngizodla inyama ethile. Kulenkomo kuzoba ukuthi. Lekwe yami. Nayi nginyongo yayo.
Iyo le iyo
nayi nyongo ya
awu matyoda awu matyoda
akuwona umuthi lo akumbiwa lokuphansi
angibiwa phansi
lokho akumbiwa phansi kubulawa inkomo
yebo
yebo mawukuyimbuzi ke nazi ikhumba esembuzike kodwa mawukhuluma ngenyongo yenkomo usukubulela inkomo yimalini inkomo ngenhlanhla yami ke lezi inkomo ezifo nje ngiyibambe esibayeni sizalwa lekha
Babu khabazela sibonge kakhulu siyayibonga injabulo yenu siyabonga ukumukelwa siyabona ikhaya elifudumele siyabona futhi kuthiwa ikhaya ingane ubona ngekhaya lakubo uyibona ngaphandle ukuthi ikhuliswe kanjani siyambona umfana wakho unobuntu uyabathanda abantu sibonge baba indlela enikhulise ngayo ingane
ekhaya nje ngoba la usakhe la yena kunekhaya ke nathi nasihlala khona Wasakala indlu ukuthi phela isona isitezi kodwa indlu ongani uma uyibuka na ubabaze indlu angiyazi mina le ndlu ukuthi ngathi ingakanani inkulu ngendlela isimanga wayithenga wasithengele izinto le nto ezihlala ngaba mafenisha izinto wathenga izinto zokugqoka sagqoka sawongena phakathi kule ndlu nje sihlala kuyona ke
Baba sibonge kakhulu uNkulunkulu anibusise niqhubeke nezibusiso ingane lokho inibusisa njalo siyabonga
kakhulu kanje kakhulu ngiyabonga kakhulu nje nani ngiyanibonga kakhulu phakathi kwalomuzi kababa
siyabonga baba siyabonga ama sibonge kakhulu sithandwa sami niqhubeke uNkulunkulu anibusise
yeah ngiyabonga kakhulu batabami ngiyabonga basakazi niphinde livele ku TV nginibone ukuthi noba nobani wena
Hayi mina ngokwazi kwakhe nguthofusani ngwakamthembu.
Oh sho kanjalo ku TV khona gogo ukubona.
Ah khulileke uzangibona gogo ngiyabonga. Eh all right Select Africa TV bafowethu silaka mkhize kusazoba mnandi. Kusazoqhubeka nje sinilethele ama celebrities nabantu abadala bafowethu wena lapha ekhaya. Babonga abazali. Noma ngathi wawunayo inkomo ukubonga nje uthi ngiyabonga ma. Ukubonga nje kuyinto enkulu kakhulu. Ukuthi ngiyabonga baba ukubonga nje kuyinto enkulu kakhulu Select Africa TV ungakhohlwa uk subscribe sisonke wola 7
uthi Select Africa TV and we are subscribed by our coach uhlezo sibuka nje ngoba ngikhathele izizwa nje
yanthatha kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavideo yami